obulumi bungi nnyo 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 mazima najja mu kkooti nga talina akuyadde n'akasaze
Yo,